Nangumzulu, Walapa, Gambu Semsin, or Gambula, Emsin Gatupela, Tupela, Ozala Umba, Numbana Zadipazis, Omnigazola Mose over the Sponsa. Nam thank you, same convenience was Sponsa. We are gone, Beza, Emsinogan, Dabezit. Sifisa ke nje ukuthi engathi konke kuzayo kokwenziwa lapha emzini wabantu abezitha bese kuyaphumelela kube kuhle. Siphelele la singabazukulu bakamaqhule, bazukulu bambani, izinto ezinkulu nezincane abantwana abahlangene sonke siyamphelezela uSibongiseni ukuthi kosilandela umakoti lapha emzini wabantu abezitha. Ngakho ke sicelile nje nenhlobo ukuba sihlanganeni sibeni sonke. Sifisa ukujabula kube impumelelo ukuya kwethu emzini wakandaba ezitha ngathi nakhona ke singafika ke kube kuhle. Ngiyabonga.
Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Kuhle konke la ke umndeni ke wakandaba ezitha koshongwane ukhona abafuna ukusho nangu umuntu wengane la usiko lolulwenziwayo ingane yemula ikhulisiwe yenzelwe umhlonyane siyemula ke manje bayibonga ke ngokuyiphatha kwayo sizobe sesina ke njengoba igama elilodwa besebenza lokho abayi bakwenze bese sibuyela ekhaya ngoba basaye kwenza omunye umcimbi wokwembeza. Amen.
Amen.
Asenze lithi ngaze lethizwe asizidonsa isikhathi eside. Amen.
Amen.
Uzoshoke nangu mvemu lo ukuthi yena owakabani uzalwa ubani abakabanika abakandaba ezinto akusho naloko bese shoke ukuthi udadewabo lo sibani bani namhlanje bemulisi.
Yeah, it's a bad one. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Uh-huh.